Uburimyi n'ubworozi ni karahara mu Uganda ntibacura nkuko abarundi bayamaze bati mu ndaharara inzara hakazinduka inzigo. Abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke bararimye barorora ku buryo mu minsi iza biteze umwimbu ushimishije gutyo inzara iba umugani.
Mu iyo koperative turakora ikintu kijyanye n'uburimyi kugira ngo turabe ingene twiyungunganya kandi tuko turaraba ibintu biko biragenda neza. Bo twimviriye kurima ibitunguru bivanye nuko tubona nko mwa kano gace ko ngaho iwacu mu ntara ya Cibitoke turabye mwenosezo tugezemwo ababirima ni bake barabitinye tuca turagira ese kugira ngo turabe ingenejo twava tuhakora kandi kwakarusha kubera tubona ko atababirima
cumva kamo ka leta yuko umuntu wese ategezwa gukura amaboko mu nkuzu kuburyo umuntu wose uronka ico ufungura ha mu mfuko wose ukaronka amafaranga. Twaciye tuja ku Kivi, tugiye ku Kivi twarahimirije turahimiriza abarimyi bose ko bategereza gukura amaboko mu mpuzu. Twahereye rero ku bakozi ba leta kuko kera abakozi ba leta ntibakunda kuja kurima, ubu bose baciye baja ku Kivi mu bijyanye n'uburimyi. Turaja mu badandaza kuko abarimyi bakomeye cyane ubu dufise n'abantu bafite imitahe miremire kuko barashobora kurima amahegitari menshi. Ubu rero ubu mu ntara ya Cibitoke ubu uburimyi bwarateye imbere cyane kuko abantu bose ni bake usanga badafite ahantu barimye. Twizera yuko rero umwimbu uzokwiyongera cyane gusumba uko wahora.
Umwimbu twiteze ubu bintu biriko biragenda neza kuko turabye iki gitegwa cacu c'igitunguru tuko turaraba ingene kiruko kirevoriwa mu kuduga naho twagitangiriye n'inguvu tubona gifise ejo turashaka kuronka akantu k'akarusha kuko ari bipfa ubibona kare ari bikunduka bibona kare. Ibi twabifumbiye itariki zine z'ukwezi k'umunani cyo tubitera itariki icumi z'ukwezi kw'icenda. Ubu rero birakwijije ukwezi n'iminsi cumi n'itandatu. Aha iyi ni hegitari.
Twebwe ngaha dukunze kurimaho ibigori mu mirima y'ibigori. Ubu naho turi mu irima ry'ibitunguru turatera hama tukabagara. Nibyo bintu dukunze gukurikirana ngaha.
Ifumbire gushika isaha ifumbire ngaha mu Cibitoke nta ngorane nini ihari kuko iyo bagize ikibazo baraza kutwitura natoca tubaza muri fomi bagaca bayiturungikira iyo yabuze. Mbwa gushika isaha ifumbire irahari kandi turiko turaraba sinzi nk'ifumbire y'ikirundi nikunda kugorana mugabo kubera bavuze ati umugambi wa leta ukororera mu mpongore twizere ko abantu bose bazarakoresha ifumbire y'ikizungu n'ifumbire y'ikirundi.
Abenshi turi abantu bashoboye kuva ruguru baje kurondera akazi mugabo iyo tukarotse tugashyikira ngaha haratunyarukira cyane kuko ntibagenda ngo tuzoyaguha ku kwezi cyangwa tuzoyaguha ryari uca uburikenura kuko muvaho muhembwe. Nk'umurimyi mukuru aba yaduhaye akazi ahombye turababara yungutse natwe tuba twungutse kuko akazi acaguma yungura akazi tukaguma tujya n'ahandi gukora iyo ariko ararangurira iyo migambi.
Nk'uko leta yafashe uburimyi ikabushyira imbere leta yari yabonye ko utotungwa n'umushahara wa leta gusa atakindi ukoze. Buro benshi tubabwiye ati nimugende kurima barabyumva kuko bararabira akarorero ku babitanguye. Ubu benshi bararima bakorora kenshi abenshi borora kugira baronke amase kuko amase arazimbye kuvaho fomu itanguye kuyatwarira arazimbye. Niyo mpamvu usanga hariho umuntu aza n'inka kugira ashobore kuronka amase. Benshi rero bamaze kwitabira uburimyi cyane ku buryo n'ahantu hahora hatarimwa ngaha mu ntara ya Cibitoke usanga harimwe na cyane cyane hariho abantu benshi barabye na kiriya giciro leta yashinze cyaratumye abantu babona ko bikenewe ko baja kurima kandi benshi bararimye kuko usanze n'ahantu ku mabuye bariko barashyira umwavu kugira barabe ko boshobora kuronka umwimbu ukwiye. Ubu tubona ko hari ikintu biriko biraza mu ntara ya Cibitoke.
Ivyo rero kugira bishoboke baratahuye ko gukorera hamwe ari ngirakamaro. Ikindi naco indongozi zaritavye akamo ko kuba akarorero vy'ukuri.
Turi 26 twebwe turafise twe twabanje turagira kotezasiyo hama tumaze kugira kotezasiyo turafise uburimyi twari dusanzwe dukora turafise agakone hama tuca tuje inama twikora kwiyo kone kugira ngo turabe ingene twakora ino proje muri kumarabona
bitwese tubona ku mugambi turiko turakora mu natwebwe tuharonkera ubwenge nge nzobereka n'uburyo bari mu gitunguru ntitwakibagaruka ku misitari gipompu ku nibindi kamaro ko gusohora amaboko jewe ndi umuntu w'umwene gihugarima nuko nziga ko umuntu aziga ko arima ntiyiba ikigira kabiri umuntu aziga ko ari umukozi ntaza gutega mashini ntuze cyange ngo amufanirishe avu mutwe yimbuye we wabaze mu ruho nawe uko ama ukoreshuka akabona ko ababaza
mu ntashi bitoke turafise amakoperative hari amakoperative ya kera yarasanzwe akora ariko turafise n'amakoperative kumutumba kuva ku mugambi wa leta wo gushyira ka makoperative kumutumba nta mutumba n'umudafise koperative kandi kuva hageho iyo ngingo y'amakoperative twarahimirije kuko na leta yacifata itongo hari itongo rya leta ngaha baciye baha makoperative yose yo mu ntara ikoperative yose yararonka hegitari 2.5 zo kuri mu muceri hariho na ni komine 2 zace zironka hegitari yo kurimamwo ibigori ubu aha muri Nyakagunda amakoperative yose yararimye yaramaze kwimbura nk'amasezo ashikane hama n'ibigori baramaze kwimbura amasezo nk'ata atatu kandi bose ubundi baza biriko biragenda neza kuko barabishima cyane kuko gukorera hamwe kiretse abava kure ni bafise ikibazo usanga basana bariko barahomba kubera abava kure ariko nabo barafise ukuntu babitunganije kumutumba
hari imifurege baduhaye ngaha muri ico gihero twebwe twatebye turaje ngo turagire turiyungunganya tuje hamwe nkuko turi muri cooperative turagenda turakoresha uburyo bwose bushoboka turanywesha ino mirimo tujye gihe twatebye turegera abantu bajanye badutwara mu ntara turabasaba ibyimbiro barabiduterera cyo tuje hamwe kandi baragize neza hama batwereka ingene twashora kuronka ayo mazi bace baratwerekana source y'ayo mazi yava hama cyo dushiramwe ingufu nako mazi turayaronka cyo turapomera neza imirimo n'icyo gituma ntotahaye leta mbye ikintu ndabyenda kwishimira ubwa mbere kuko bariko baradufata mu mugongo mu bikorwa bitari bike kugira ngo turambire twotere imbere nk'iki gikorwa kijanye ni camazi cyari kuturusha cyane bo mwiyo ntuze yiheze naho nyene baraduhaye imbuto z'intuzeye twaraziteye twarungutse twarose akantu kakarusha gakomeye cyane leta mbye rera ahubwira kahurira yatambyeye imana yihezagire cyane
ubu nta muntu numwe ngaha mu ntara cy'ibitoke adafise umurima wo kurima bajanye n'abaje n'ivyintwaro canke abarimyi ari abadandaza bose usanga bashobora kwerekana umurima w'akarorero ko twarasabye yuko atamukuru umutumba canke mu monitere ku mutumba nibo batangura kwerekana umurima w'akarorero hama bakaje twe tugiye kuraba aba barimyi w'akarorero duhera ku mukuru umutumba no mu monitere no kuvuga rero utugeze mu mazone duca dufata abagoronome mu mazone cyane abagoronome bo ku makomine bose bafise imirima y'akarorero muri ico gihe abene gihugu nibo baca barabira ko ubu bose bararima barabira ku mirima bafise ko baca bagira imirima y'akarorero nabo babahera kamanota kuko twebwe udafise umurima w'akarorero na uri mu monitere cyane uri mu mukuru w'umutumba twaravuganye na administration bacaba nabonye ne barabakota amabacaba bahamanota make ya kuko twarabivuganye abarimyi bose ni ukuvuga ari abene igihugu bato cyane abakozi ba leta cyane badandaza bose mu gatondo muhura bari ku kivi mu kurindira yuko turonka amayizine yo guhingura ibyo twimbuye ubu dushorera mu zindi ntara no kuvuga twe twimbuye amatomati muzobona imodoka nyinshi ziko zibitwara mu rumonge mukabona ibigenda mukayanza imiceri hehe no kuvuga ko twebwe abadandaza bacabaza baravugana n'abandi badandaza mu zindi ntara bagacabaza kubitora ino kenshi usanga amakamyo ariko arabitwara mu zindi ntara nibaza ko batararo mu kurindira ko turonka amahinguriro turiko turakorana n'izindi ntara baraduhamagara ati ibyo bihari hiyo tugaca tubabwira ibyo bacaza baza kubitora
muri ako karere k'imbo imbonesha kure yaragendeye kandi umugwiza mbuto z'ibiyoba w'ibubanza nk'uko mubibona uwo murima ungana hegitari 3 ukaba usangiwe n'abantu 3
bashize uburyo hamwe n'imitwe hamwe kubera bafise bizi bitandukanye kugira ngo bagire ico baterere mu gihugu na cane cane mu rugamba leta yihaye mu kugwanya ugufungura nabi hama tukaba twavuze ati natwe turashobora kugira ico duterereye cane cane tubicishije mu kurima igitegwa cibiyoba ndetse no kubihingura runo musi dufise turima ku ibiyoba ku hegitari zingana zitatu n'igice mugabo turabona ko twarateye intambwe kubera mu gutangura kurima ibyo biyoba twatanguriye ku hegitari imwe turaduga bukebuke ukaba tugeze ku hegitari zitatu n'igice dukoranye n'umwagoronome wacu eka n'abandi bagoronome dusanzwe tuyaga badufasha baduha impanuro turagwiza umwimbu uwo mwimbu akaba ariwo dutera mugabo umwimbu wa mbere twaronse urobanuye twakuye muri izabu hama natwe tuca turagira ko tuvuga ati reka tuze natwe tuze turagira umwimbu urobanuye tuhereze abandi barimye kugira ngo dushobore kuzoronka ibyimbugwa bikwiye tuzoshobora kuzohingura hanyuma muri uwo mwimbu urobanuye hari ibyo twahaye abandi barimye kugira ngo tuzoshobore kuronka umwimbu ukwiye uko tuzoshobora kuzohingura ntitwashihisemwo ibindi bitegwa mugabo tushima ibiyoba urabye ico nokwita valeur nutritive yacu ni igitegwa gikomeye cyane urabye n'ahandi urabye ugerageje no kuraba mu makungu ukagerageza kuraba urusanga igitegwa cy'ikiyoba ari ikintu gifise ibintu bikomeye mu gufasha umubiri w'umuntu ndetse urabye amagriside amaripide ni igitegwa gikomeye cyane nicyo gituma twabonye ati turashobora gukorera kuri iki gitegwa na cyane cyane urabye ibyo twize uko turi batatu turabona ko dushobora gushika ku ntumbero twihaye tukagira icyo duterere mu gihugu
none abenegihugu baho mu karere bahungukira iki
hariho twahereza ibiro bine hariho twahereza ibiro cumi hariho twahereza cumi na bitanu akashobora kujya kurima kujya kubitera muri uwo murima wiwe mugabo izo mbuto tumuhaye com ari ishyirahamwe rigizwe n'abanywanyi batatu iyo mbuto siyo tuzoheba iyo mbuto izogaruka uko mugabo inyungu izoba ari gwiwe niyo tuzomugurira mugabo ntazoyishora ahandi azoyizana iwacu tuyimugurire kandi twongeye tumushyiriye ko akantu gasumbirije aravye ingene ari kujya kubidandaza ku isoko muri uno mugambi twahaye akazi abantu cumi na batanu abantu cumi na batanu bakora ukungene ibikorwa bigiye biraza biza tuca tubahamagara abantu cumi na batanu urumva bararonka agafaranga bashobora kwifashisha turafise n'abandi bakora iminsi yose amasaha yose bakurikirana mu murima urumva kandi hari abashomeri urumva ko baronse akazi nabo nyene urumva ko baca bagira icyo baza arakuriha kaminerivare k'abana ari ugufungura urumva babikura muri mugashahara bahembwa hano
nagerageje gutera mu buryo banyigishije kubitera ku murongo santimetero mirongo ibiri hagati y'icema n'ikindi hanyuma nkaba naragerageje gutera nkaba narashimye kuko mu mvu z'uko nari kubura amahera yo kugura iyo mbuto baramfashije barambwira yuko bompa imbuto hanyuma nabo nkazibasubiza imbuto mbese nkazoshorera n'umwimbu nzoba nakuye mu murimi wanjye kandi bakanyishyirira ko n'akavantaje ku byo nzoba nimbuye ubwo muri kazoza ndashima kuko nzoronka umwimbu mwinshi bivanye n'imbuto natoye kandi nzoba ndayironse ku mvo ziri shyirahamwe ryaje ngaha gukorera ngaha mu karere k'iwacu kankaba nabone ndabashimira kuko hari igihe nari kubura yo kugura iyo mbuto hanyuma nabo baciye bamfasha mu bwo buryo bandosa imbuto hanyuma nanjye nkaba ndindiriye umwimbu nzokora aho hantu narimye kugira ndabe uko byagenda turashima kuko rizoduteza imbere kuko hatabonetse amashyirahamwe cyangwa haboneka abandi bantu nta kuntu twotera imbere tutari hamwe twese
ingorane bahura muri icyo gikorwa cyo kurima n'udukoko dukarira imirima
intambamyi duhura nazo nizijyanye kuko iyo turi ko turarima muci turakunda guterwa n'ubukoko cyane ubukoko mu bijyanye mu bitegwa nk'iki cy'igitunguru cyane bica bisaba uburyo bukwiriye iyo umuntu afise uburyo buke rero urumva ko bica bigorana natwe rero akigora twagize twarakagize mugabo urana ko ibitega biteye igomwa mugabo turamaze kuhashyira uburyo butari buke
aha mu ntara cy'ibitoke kubera batera ibiterwa bitandukanye hari ibiterwa bikarirwa cyane n'ingwara tuvuze nk'ibigori kuko muri sezo aha mu ntara cy'ibitoke barima cyane ibigori gusumba ibindi biterwa hama ibindi bakabirima hanyuma ngabo turiko turaraba ubu nk'ibigori birakarirwa n'ifunya nk'abagiye gutera nk'amatomati cyangwa ibindi biterwa nk'ibi byo mubona ibitunguru amatomati navyo nyene birakarirwa n'ingwara mugabo duhimiriza yuko bategereza kugura imiti baca begera abafundi bakababwira ubwoko bw'imiti bagura bagapoma gushikira isaha rero ndabona ko ibintu biriko biragenda neza kuko abantu bose baramaze kumenyera ko ababonye ingwara bategereza kwegera abafundi bakabereka icyo ubworozi mu ntara cy'ibitoke buragenda neza naho hari kibazo cyo gutera ubwatsi kuko aho bavugiye kororera mu mpongore aha mu ntara cy'ibitoke hageze muci ibyatsi byose biruma no kuvuga ahantu hatari imifurege y'amazi ibyatsi biruma bigaca bituma abantu bororeye mu mpongore bibagora ikintu bakora mugabo ubu turiko turagerageza ku buryo hariho amatongo ari ku Rusizi tugomba dutangure guha aborozi kugira abazoze baratera mu bwatsi ntibazogira ikibazo cyane cyo muci
abenegihugu kugira bagira amagara meza nuko baronka icyo bafungura bakagerageza kurima ibitego bitandukanye kugira umubiri uronke icyo ukeneye leta nayo ngo ibafashe kuronka aho barima hanini n'isoko bashoreramo
dufise intumbero yo kuvuga ati dutangure mbere uyu mwaka nyine ubuvuba gutangura kubihingura dushaka guhingura kugira ngo dushobore kubera uravye ibigize ibiyoba ikiyoba n'ikintu gikomeye cyane uravye mu byigize mu bijanywe n'ibintu mubiru kenera ni gitegwa gikomeye cyane rero twavuze ati dutangure kubihingura muri uyu mwaka ukurikira mugabo turabona ko ibyo tuzohingura bizoba ari bike cyane kubera nk'ibi twateye kuri hegitari kuri zi hegitari zitatu turavye amamashini twifuza ko yoba yashikiriye vuba nko mu mezi abiri atatu ibi twateye ngaha bizokora nk'indwi nk'iminsi ibiri yonyine iminsi ibiri iminsi itatu nicyo gituma turifuza ko iki gitegwa cy'ibiyoba corimwa na benshi kubera urumva ko baba bafise aho babishorera tuzobibagurira hanyuma tubandanye tugwanya iyo ngwara yo gufungura nabi biciye ku gitegwa cy'ibiyoba
amatomati turayarima tukarima n'igitegwa cy'imboga z'amashu urabona hariya hose urabona ko hariya amashu nuko atarahaguruka turafise hegitari zibiri z'amashu mbo itomati iyo tuzirimye nazo nyine zeze tukabura ahantu tuzishorera bica bitubana ikibazo hariho umwanya usanga igito intuze nk'ikiro kigwa mu mafaranga nk'amajana abiri cyangwa atatu wajya mu madepasi ugasanga turiko turahomba cyane dusaba ko boturose ihinguriro ryo kugira ngo turabe ingene natwe twakwisunura turonke nako karusha nka mu ntara y'iwacu yacu bitoke
muri kazoza tuzoterera ikintu gikomeye cyane kandi n'ubu tugiterera bwa mbere tuzoriha amatagisi kubera tuzoba turiko turahingura tuzotanga akazi ku bazoba bakora mu ishyirahamwe ry'iwacu tuzofasha n'abandi banyagihugu barima ibyo biyoba bakaza kubishora iwacu urumvaga amafaranga bazoba bakuye ngaho iwacu bazogenda kuyakoresha mu miryango yabo ibyo tuzoba twahinguye ubwa mbere bavuga ati ubanza guteza imbere iwanyu hanyuma ibiyoba abarundi babifunguye bihinguwe bizofasha abarundi ngaha iwacu mugabo ntitwifuza ko ibi biyoba tubihinguye byohera ngaha gusa kubera ugiye kuraba hirya no hino ibiyoba ngaha mu karere ukuntu twiyumvira kuzobihingura twibaza ko twoba turi mu bihugu bya Afurika twoba turi bakeyi twifuza kubihingura nk'uko tugomba kubihingura wanashaka ibiyoba bihinguye bihora biza ngaha mu Burundi biba bivuye mu yandi makungu nta biyoba bizoba bihinguye bikorerwa gushika kuri ino saha bikorwa mu Burundi bihari umva nibyo dushaka gukorera ko tureke kuza turabikura mu mahanga tuzoze turabikura ngaho iwacu hama nibi by'iwacu nitwaronka ababirima tukaronka twahingura ibikwiye dushore no mu mahanga amafaranga y'agaciro ashobore kwinjira mu gihugu iwacu
leta ikintu byoshobora gufasha mu bijyanye n'amahera y'agaciro twebwe ni ukuvuga ryahinguro ribonetse leta nayo iraheze karonka karusho hama twese tukaca atamuntu yidoga ku makote yose kuko ihinguriro bafise intuze bashaka gukorera kwa bwati mbo tubona mwebwe mwokuru kunatwe tugakora uko kandi ibintu bigaca bigenda neza ntihagira umuntu numwe yidoga dushoye hanze iki gitegwa twarimwe ku makote yose leta iraronka natwe twaronka kubera tucuturonka amafaranga y'agaciro
tuzoza turahacyo natwe ducunga tubonye wo konona dutera kamo abandi bagenzi bacu kugira badufashe tugwanye iyo ngorane y'ubwononye ngaha mu mirima y'ivyema kuko fromani abana barabikarira abandi bantu bakabikarira kubera icema ni ikintu kiryoshye no guhekenya kikiri kibisi bashobora kwikeka yuko byeze bitarera bariko bakaca batangura kurandagura rero hadusaba n'abandi bagenzi bacu n'abandi babanye yuko badufasha kuza baracunga kugira ngo bikundike vyere atantambamye bayemo
ahantu turimira naho dukota amahera yo gukota ahantu ho kurima akaba ari menshi ugaca usanga ayo mahera yo dufashije gukora ibindi nimba dushobora leta ishobora kudufasha tukaronka ahandi hantu turima tukarima ahantu hanini bizodufasha kandi bizoba bifashije gose ikintu gikomeye irishira hamwe iwacu kandi urumva n'akazi kazosha kiyongera kubera tuzoba turonse ahantu hiyaguye hama ikindi nacyo ikindi dusaba tushoboye kuronka aho hantu dushobora kurimira urumva ko hariho ubukoko turifuza umuti woba naho nkingira ibidukikije hariho udukoko usanga twonona imirima mugabo utwo dukoko dushobora kuba twonona imirima tugashobora gukurwa mu murima hanyuma n'izinyongori usanga zijya imbuto munsi wagenda kuraba aho wateye ugasanga imbuto wateye siyo yahaje mugabo kandi wateye imbuto nziza n'izinyongori tugashobora kuronka ingene bakadufasha ababijejwa babishoboye bakashobora kudufasha kugira ngo izinyongori zihabe kandi byongeye mu nyuma hari igihe usanga ibyoba by'ukuri byarashoboye kuva mu kuzimu bikamera mugabo ugasanga mu nyuma biratebo n'udukoko ku mababi nimba dushobora kuronka umuti wo gushobora kuzopompa ibyoba tukashobora no kuronka n'amamoto pompe kubera biragoye gushobora kuronka ingene udura byikorera byose tukashobora kuronka nayo mamoto pompe ashobora kudufasha gupompa gupompa ibi byoba biba byiza cyane abo twashoboye gushikira twarababwiye ko ibi biyoba ari bizohingurwa ukeneye imbuto yo gutera ashobora kuza kuyisaba tukayimuhereza akayitera hama kandi ibindi nabyo ibiyoba ni ibintu bikarigwa birakarigwa gose iyo byeze iyo mutagumye murarira birakarigwa gose no kuyibwa wanashaka bagashobora no kubirandura bitarera no kwera nibaza ko twese n'abanyagihugu bo ngaha mu karere ko twogira umutima wo gukingira ibintu tukageze n'uko ibintu byoba byiza kugira ngo bize bisoromwe bimaze kwera atakonona kurimo
akamo ntera abagenzi be wanje kukarusho ndiko ndabona kuko umuntu ntabwo yokwicara ndukwiye kwicara canke abo turi kumwe bose ngo babe bo kwicara ahubwo boza ico twabasaba bakaza bakatwegera kugira ngo nabwo tubungure ibyiyumviro ngene twese twotegeza kubaho mu buryo bworoshe kuko umuntu arashaka gukoresha ibyiyumviro bike bigatuma umuntu abaho mu buzima bugoye ukoresha ibyiyumviro bizima wiyungungane wengereye abandi bakakongura ibyiyumviro ubuzima bugaca bugenda neza
ntawe ajya kubibivyema nawe iwabo babifise ashobora kuvuga ati natwe bashobora kubyiba ahubwo reka ncungira ubu nanjye azoncungira nico dusaba ababanye ndetse n'abarimyi bari ngaha kandi bijukire nabone ku kirima kuko icema n'icema kimeze neza n'imbuto imeze neza kuko ngaha mu karere iwacu ego bararima n'umuceri kimwe gusa ndibaza iyo weze nta ikiro ntikigera gishyika ku 350 rero dusaba nabo bijukire kurima icema kuko ni imbuto imeze neza kandi iteza imbere abanyagihugu
bashoboye kubirima byoba byiza cyane kubera ugiye kuraba ikiro cy'ibiyoba ku isoko iyo byeze usanga ari 300 gutyo mugabo sinibaza ko hari ikindi giterwa bibyeze gishobora kuba gishyika kuri icyo giciro ni kuvuga ko umuntu ashoboye gutera ibi biyoba bishobora kugira icyo bimwunguye
gutarira amaboko ahubwo natwe nibyo dushaka ahubwo twahamagara n'abandi bose batari bafise umugambi nk'uyu ko bakwiyungunganya bakaja hamwe nabo bagakora amaboko mu mpuzu bagakora kuko intambwe tugeze kubu umuntu atarimye ngo ntamira hama bagakora kugira twese turambigena tukokwisununura
ico dusaba nuko bishobotse ko dushobora ku bashobora kudufasha tugashobora gutuma kwa ya mashini vuba kugira ngo dushobore kuca dukorera kuri uwo mwimbo tuzwa twimbuye